Sanibonani, sanamukela kuhlelo lethu lwabantwana. Igama lami usinegugu wakangwane. Namhlanje uhlelo lwabantwana sobe sikhuluma ngokuthi ukhethiwe. Wena ukhethiwe, nami ngikhethiwe. Sonke sikhethiwe. Sikhethe ubani? uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uyena ongumkhethi wabantu. Ukuze bawo baphathi njengoba wakhetha uDavide. Kodwa manje senze lokho. Oke sicule iculo lethu elikhuluma ngeBhayibheli. iBhayibheli. iBhayibheli incwadi esayithunyela ubaba uNkulunkulu. Lilungele ukuyala, lilungele ukusola ukuze siphumelele emsebenzini emihle. Linamandla, liyinkembe ebukhali ehlaba ehlukanise umphefumulo nomoya. Oke sikhulume ngokuthi thina sonke sikhethiwe. Ngokubuka uDavide nokhetha kwakhe. Oke siqale sifunde ukuthi lithini iBhayibheli ngale ndaba. Gcwalisa uphondo lwakho ngamafutha, uhambe. Ngiyakuthumela kuJese waseBethlehem. Ngokuba ngizibonele inkosi phakathi kwamadodana akhe. Awulithi iBhayibheli, uSamuel etshela uNkulunkulu lamazwi. Wasane wathuka ngoba phela ngaleso sikhathi uSawuli wayekhethiwe ukuthi yena abe inkosi kodwa ngokuba akamlalelanga uNkulunkulu. uNkulunkulu wasane wamphika, wamala. Ngobani? Ngoba wayengalaleli iziyalo zikaNkulunkulu. Wayesezenzela izinto zakhe ezazimelene noNkulunkulu. Awuke uSamuel watshela uNkulunkulu ukuthi kumele ahambe aye kuJese akhethe indodana kaJese ezoba inkosi ekhethwe uyena uNkulunkulu. Wahamba kuSamuel noma wayethukile. uNkulunkulu wamtshela ukuthi hayi ungathuki. Ngiyazi mina ukuthi ngenzani. Ngiyazi ukuthi futhi ngithume kubani. Oke sifunde futhi kabanzi ukuthi lithini iBhayibheli ngale ndaba. Mbize uJese ekuhlabeni. Ngiyakukwazisa ukuthi uyakwenzani. Uyakungigcobela lowo engiyakumusho kuwe. Hawu, uSamuel wenza njengoba uNkulunkulu wayemtshelile ukuthi enze. Wahamba. Hawu, wafika wabona amadodana aJese. Wamuka oqala wathi, "Hayi, yabona lo?" Uyimpela ngoba wayemude futhi wayemuhle. Wayebonakala ukuthi ngaba inkosi eqotho. Kodwa uNkulunkulu wathi, "Cha cha cha. Hayi, akuyena lo engimkhethile." Hawu, wabuka omunye futhi uSamuel wathi, "Hawu, ilo." uNkulunkulu washo lamazwi kuSamuel. Ungabheki isimo sakhe nobude bomzimba wakhe. Ngokuba ngimalile lokhu uJehova engabukisi okomuntu. Umuntu ubheka okusemehlweni, kepha uJehova ubheka okusenhlizweni. Hawu, uSamuel wezwa lamazwi uNkulunkulu, wamlalela uNkulunkulu. Ngoba wayebona ukuthi uNkulunkulu wazi kangcono. Kumele enze njani? Enze nje uNkulunkulu amtshele ngakho. Hawu, waqhubeka uSamuel wathi, "Hayi, weJese, sekuphele wonke amadodana akho lapha." Wathi uJese, "Kukhona lokho kungumfanyana kule kude umagcino wami. Le kude. Uyalusa izimvu." Hawu, wathi uSamuel, "Hey, oke umbize ngoba phela ngeke sambi la. Ngeke ngikwazi ukuhamba ngingabonanga wonke amadodana akho kwakhethwa phakathi kwabo ukuthi kubani ozobe inkosi." Hawu, uSamuel wenza uJese njalo, wenza njalo. Wathumela ukuthi beyolanda indodana yakhe eyayincane kunabo kunazo zonke indodana zakhe. Hawu, wahamba-ke, wahamba, wafika uDavide. lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi impela lo engimkhethile. Kodwa silifunde kahle leli vesi. Wathumela wamngenisa. Wayebomvana enamehlo amahle, emuhle ngokubukeka. UJehova wathi, "Suka umgcobe ngokuba lona nguye." USamweli wayesethatha uphondo lwamafutha. Wamgcoba phakathi kwabafowabo. Umoya kaJehova wehlela phezu kukaDavide ngamandla. Kusukela kulolo suku kuya phambili. Wayesesuka uSamweli waya eRama. Mangicabanga abantwana, kwenzakalani emva kwalokho? UDavide wahamba wasana waba inkosi ngaleso sikhathi? Cha, akwenzekanga kanjalo. UDavide waphindela khona futhi wayolusa izimvu zakubo. Waqhubeka waba umagcino wakubo. Wayengabonwa isho nangobaba wakhe kanye nobhuti bakhe bonke. Babengamboni. Wayengayena umuntu owayebalulekile emndenini wakhe. Kodwa uNkulunkulu yena wayemkhethile ngoba wayebuka inhliziyo yakhe. Wayengabuki okubonakala ngamehlo kuphela. Wayebuka inhliziyo kaDavide. Azi kahle ukuthi uDavide uyoba inkosi eqotho ngelinye ilanga. Ngakho ke nathi singafunda ukuthi uma sibuka umuntu, akusizi nje ukuthi simbuke simbone ukuthi hayi muhle lo, hayi engaba umholi oqotho. Kumele sizwe ukuthi uthini, simbone ukuthi wenza zipho izinqumo, kanti futhi nokuthi unjani maye nabantu bakubo, ubaphatha kahle noma uyadelela nje. Kuyaziwa emphakathini ukuthi lo muntu lo uyadelela, ngoba noma kuthiwe ngaba muhle kanjani, uma inhliziyo yakhe iyimbi, ibonakala ukuthi yimbi, ngeke akwazi ukuthi abe umuntu okhethiwe. Ngeke akhethwe ngoba inhliziyo yakhe ayikho enhle. Nathi ke kumele sibe nenhliziyo ezinhle, sifane naye uDavide, ukuze sibe ngabantu abakhethiwe, abantu abaqotho emphakathini. Yilokho kuphela engiphathele khona namhlanje. Ngizonibona futhi ngesinye isikhathi lapho soqhubeka sikhuluma, sibuka futhi ukuthi abantu abakhethiwe ngabantu abanjani, abenzani. Nisale kahle.